Pa 9 November, Chakwera na Agwetsanso ndi 44%. Achichola anatuza kuti Malawi akudwala kansa. Mwendo waonongeka. Pakufunika kudula kuti tichire. 1 week atagwetsanso, IMF inapereka ngongole $178 million. Aboma anasangala kwambiri. Nkumalonjeza kuti Malawi asintha. Mwezi watha pa 25 February, mabishopu anaropa ndi chiungamo. Anarusa kalata yotudzwa lamuli omenewo. Mwazina iwo wananena kuti Chakwera watifikisa ku Bagamoyo. Komabe neneri wa boma Moses Kunkuyu anayankha kuti everything is fine, ndipo boma likuenda bwino kwambiri. Posachedwa bompa, Afro Barometer inarusa ripoti yosonyeza kuti Chakwera walephera. Amalawi oposa 89% atopa ndi ulamuliro wake, akufuna choke. Achitchola, Minister of Finance poyankhapo, anaruza kuti zinthu zonse zili bwino. Amalawi akusangalala. Komaso forex ilipo kutapa kutaya. Koma lero tikayangʼana mmene dziko likuyendera, zikuoneka kuti amatinamiza. Kansa imene anatiuza pa 9 November ikupitirirabe ku Malawi. Achakwera anangona kudula mwendo osalakwa. Pa tsiku limeneli 9 November 2023 anatiuza moveka bwino. Amalawi tikugwetsanso ndi 44% kuti chuma chiyambetse kuyenda bwino. Anthu amenewa anaerekeza kansa imene akuyenera kudula mwendo kuti achire. Anatiuza ndithu kunena kuti 44% devaluation ithandiza kwambiri. Ndiye pano Amalawi akudabwa ndi chifukwa chana kugwetsanso kwacha ndi 3%. Dzulodzulo lomweli Reserve Bank yalengeza kuti Kwacha yapangidwa divalu 3%. Achakwera mu November anatsimikiza kuti ifeyetu kugwetsa kwacha meneyi ndi 44%. Tikagwetsa tikha kuti tathana nazo chuma chizenda bwino. Kansa munthu akadwala mwendo ukaola timaenera kudula. Ndi zimene tikuchita. Tikangodula tathana nazo, tikudabwa kuti dzulo agwetsa ndi 3%. Izitu zikungonesera kunena kuti ngakhale anadula mwendo wa kansa, matenda akupitirirabe. Pamene ndikunena pano, mʼdziko muno mulibe ndalama zakunja. Zimenezi zimatithandiza kugulira mankhwala komanso mafuta galimoto. Aboma angotsana ndi forex ya masiku 17. Akatero ayambiranso kusakasaka ngongole zina. Tikukumbukira mbuyomu anagwetsa kwacha. Anthu ena makamaka ujia amasangalala. Koma tina awawuza kunena kuti ka 178 million kamene pasidwa kwa IMF akuisa ntchito miyezi itatu. Lero mukhoza kuona kuti zapherezera. December 2023 mpaka February 2024 ndi miyezi itatu. Boma langosana ndi forex ya masiku 17. Panopa President Chakwera akuchita chilichonse kuti awononge dziko lino. Akuakulu kuchita masewera, mkulu ameneyu akhoza kugulitsa Lake Malawi. Chaka chatha anagulitsa chimanga ndi sugar kumayiko akunja. But still forex kulibe. Kodi akumati akagulitsa ndalama zakupita nazo kuti kumayi kuno tikusowa sugar kumagula modula. Pamene Chakwera akugulitsa sugar imweyo ku DRC ndi mayiko ena kuti apeze forex. Last year anakweza sonkho wa magalimoto wochokera kunja. Then anazabweza soliganizo anthu atakwiya. Anakwezaso sonkho wakaunjika. Mavenda atapanga mademo abwezaso chiganizo. Anaononga system ya mapasport okhaso nkubwezeresa. Boma Chakwera pa Chingerezi likhozaonera kuti try and error government. Sakudziwa chimene akupanga zambiri akungwe selera. Posa yoda bomba, abangagale budget ya 5.6 trillion. Menemo, mulimiseu, fetreza, maripirama civil servant, manhwa, ndizi na zambiri. Ndeda unani, Agwetsanso Kwacha ndi 3%. Usweza kuti, ndramai, sikwanila, chifanga rundu, agwe ya basika. Apungu wa nyumbaya maamulo, agwe na kukambia na kawiri, budget menei. Aonjeze ndrama, zopita kufedreza, aonjeze ndrama, zopita kumiseu. Aonjeze ndrama, zopita kumangwara, kumaso aonjeze malipiro ama civil servant. Chifukwa, Agwetsanso Kwacha ndi 3%. Nduna za Chakwera zikuweza misonko yaka unjika. Kodi uwa, asi alitikufaza mbero. Sugar kusowa ndikumana mizia forex. Iliso ndiboza lankumkuniza. Last year, forex ya masowa kwa mbili kumayo kuma. Kapea nekuti, ndrama za kunja, zinka soa. Ndeja Chakwera, adamba kuisa sugar kunja. Kuiwa akuti, kunoso, ama wa mamati. Pano pandune ya pano, anahakanga na sugar, mashobo sana sana. Kwa matapena ni kuzimbabwe, kani kutiasi, muka mpeza sugar watu wa irovu, pantengo chiba. Mkula meneyu, ama gulisa kutapeze forex. Forex, yokulia tikiti ya president, tikiti ya ndeke, baulendo, uopi na kunja.